ngeza izandla indlela ayinakhanya Zinkinga sakhe asipheli ubheka umsebenzi mathuba wapheli Incindezelelo Oh To see a swell, no tetu. Yo, I no tetu. Huru. Oh, pego munto nyama. Kangeza isa la indela aina kanya. Oh, yenu tembele komunye. Ukuba mphathe mphathiso kwesikhwama Incindezelelo Yabukisa ngathi kwamanye amazwe Incindezelelo Kuyoba nini sihlupheka To see a swella, I not yet to huru. Yo, I not yet to huru. Kuyoba nini sihlupheka. I sing a nese to see a swella. To see a swell, not yet to huru, not yet to huru, not yet to huru.